not to worry about it, right?
Why don't you make things easier?
Yeah?
Make me a video.
Lakini msiumie na nitawaita ni mkuje sawa.